wanda aka zo da shi a kafafinansa wanda ya tsaya kwata kaza sai kira shi ya so sai kira shi dai ya so
I'm going to go to the hospital.